Yes. Stumo. Ngizokukhumbula. Ngiyasebe zomhlupha manje ngokungasekho. Olaqasha bazofuna izikweletu engazazi. Useke washo nje wathi uzomphula umlenze. Ngamtshela mina ngathi ngizoyithatha phi imali ngoba phela nami umsebenzi wasestage angisawutholi bathi sengimdala sengigugile. Wathi yena akanandaba ufuna imali yakhe. Kodwa ngithi mina anginayo imali uthi angithengise ibhayisikili. Ibhayisikili lakho nama-T-bags. Ngithi mina angikwazi ukuyenza loo nto ngoba ilona falami ungishiye nalo lelo nje kuphela. Ungikhonzele Stumo, ungikhonzele kosisi May, ungikhonzele kosisi Louise, kogogo Louise nomfundisi. Kodwa ningangibizi mina ngiyacela. Ngobuye nginibone. Hamba kahle mfowethu.